haleluya naleli vesi kule ngoma elithi sizongo Magnolia Magnolia
Asi sale dana kakhulu umusa sokuthi